asonde labe bami bempokethe uthamathela theni brand uthi jongaka ubakha endlini yakho unokubokoroti ophela khulu abangangezimoto indaba yakho leso isulela kuthi amaphela kwakho mawangabiyo TB mawangasisuleli. Ndithi ke okay bhuda nithini ke xa nisibiza izimoto uthi ha-a jonga bra usukaphi lawe ndizisuke ebhayi athi ninayo uber mosebhayi ndiyawukhona bhuda nathi singu-uber Pablo Informal. Oh okay, so uber usebenzisa i-app mos nina nithini uthi ha bra asi-need i-app sivela sithatha i-app. Kathamba kuhamba kwi-first lane brabona ukuba kwakukhalisa amatayari nemthatha umindaha mhlawumba nge-gap nothi nge-app. Yeyi ndaye ke bhuda nobe ndingayazi inkosi ngondixelela athi ya anyway cause amaphela i-investation thina si-transportation.